Into esichazeleyo ke apha kukuba sine quadrilateral engu ABC si square. So ithethe ukuthi la macala omane ayalingana kwaye iangles ngaphakathi ko 90 degrees. Siphinde sachazela ke uba uFG uperpendicular ku BC okanye mhlambi ke benza iangle engu 90 degrees. Nantsi ke ndiyibonisile ke pha kokusoba. So ithethe ukuthi ke ngoku ifike ithini ebisector, ithethe ukuthi ezimbini ziyalingana. Phinde sichazele uba mhlambi i-arc engu AC mhlambi ingxenye ye-circle engu OB. So lena yisekile ene-center engu B, ize lomca ibe lecala lalo sekile ke okanye mhlawumbi ngumzantsi walo sekile okweli cala lasenxele. So xa sinikwe loo nkcazelo singatsho uba kubani singakwazi ufumana uba ngubani imeasure ka-angle BED. Iphi ke uBED? UBED yile. So uBED yile esiyifumana apha. So yileyana esiyifumana phaa. So ithetha ukuthi ke ngoku singafumana mhlawumbi ngachazela ke uba uzokwenza njani ukuze ufumane mhlawumbi ukuze ufumane i-answer yaphaa. So zama ufumana ii-triangles apho sifumana khona ii-triangles ezihlukileyo kwenzela uba sizokwazi ke ngoku ufumana amacala wethu. So sizoqala mhlawumbi ndingatsho mhlawumbi uba ke ungamane uyipause ividiyo okanye uyimise xa ubona uba undiva kakuhle, kodwa ndizawuzama ukubonisa ngendlela elula. So into ebele uyiqaphele ke kukuba yi-triangle kwaye yonke i-line esuka okanye umgca osuka esiphakathini se-triangle oya ecaleni ubizwa ngokuba yi-radius kuba kaloku isuka ku-B oyi-center oya ku-F ku-E osecaleni kwe-triangle. So andiyathemba ukuba uyiqaphele ke loo nto. So ithetha ukuthi yi-radius uBE. Uzukhumbule ukuba xa sinozoba izinto ezinintsi apha ungabona mhlambi uzoba izinto mhlambi ezasincede ekubeni sikwazi ukuphendula lo mbuzo esithe sawubuza, kodwa ndizawuzama ke mhlambi ukukusikela ezi zinto ize mhlambi yohlukile. Masike sizobe ke uEC. UEC masike sobe uEC wethu uzayibona ke ngokuba ikhona into eyenza umdla omkhulu kuba kaloku ngubani mhlambi unxibelelana kuka EBG no ECG. Ithethe ukuthi zombini zinecala ezihlulana ngalo elingu EG uze uBG ulingana no GC. So ithetha ukuthi sinomnye u 90 degree apha. Singakwazi ke ngokuthi side napha side angle side, so singathi zi-congruent ezimbini. So siyayazi uba u-triangle EBG u-congruent okanye ufana nqwa no-triangle ECG. So no-triangle ECG ngoba kaloku sino-side angle side congruency. So sino-side angle side congruency. Enye into esiyaziyo ke yeyokuba ii-angles ezisemacaleni nazo zizofana. So ithetha ukuthi loo nto ithetha ukuthi u-EC ulingana no-EB, u-EC ulingana no-EB. So ithetha ukuthi ezi siyalingana, uzolingana nale. Ze siphinde sifumane ntoni? Ze siphinde sifumane uba lena yi-radius ye-circle uBE, ithetha ukuthi yi-radius ye-circle yethu. So ithetha ukuthi noBC naye kwayiyo i-radius. So ithetha ukuthi nale sizolingana noBC. So le lo mgca ke wonke lo mgca ke ulingana ne-radius yethu engu-BE. So i-triangle enjani ke le engu-BEC? So triangle BEC singathi ba yi equilateral okanye i-triangle apho inamacala amathathu alinganayo. So ithetha ukuthi i-angle zazo nazo ziyalingana kwaye ku-60 degrees. Angle BEC olingana no-60 degrees. Zonke ke zingo-60 degrees. So sizifumene ke ngokuba lena ngubani ngu-60 degrees. So singayifumana ke ngoku eka CED ze sikwazi ke ngoku ukufumana le nto besiyibuzwa yona. Ngoba kaloku sabe siyichazela uba yintoni le ifunwayo engu-BED. Sicinga uba singayenza njani ke loo nto. Zininzi ke iindlela ezisinokwenza ngazo ezi zinto zethu apha. Uzukhumbula uba le okanye lo mgca olingana ne-radius yesekile yethu. Uze uphinde uyazi ukuba lo mgca lo ulapha, lo mgca ulapha ulingana no nalo mgca ka-BC kuba kaloku ziyalingana. So loo nto ilingana ne-radius. Ngoku singakwazi ke ngokuthatha mhlawumbi i-length yaliya sizoyifaka apho okanye ke umgama waliya sizoyifaka apho. So ilingana ne-radius. Ngoku sinamacala amabini alinganayo kuba kaloku because si-square. Kuba si-square loo nto ithetha ukuthi u-CD olingana no-BC olingana no-EC olingana no-EC. So into ekufuna siyifumane kuba ezi ezimbini ngumgama omde. Kutheni ke le nto isinika umdla omkhulu? Yile nto uba mhlawumbi lena yi-isosceles triangle. So ithetha ukuthi isosceles triangle kukhona amacala amabini alinganayo. So ithetha ukuthi nalena izolingana naleya kuba kaloku yi-isosceles triangle le. So singakwazi ufumana le angle apha zesisuse lena ku-180 zesohlule kabini yonke laa nto iphuma phaa. Sitsho sifumana ke ngoku ulwazi ngeza angle zethu ezimbini. Siyayazi ke i-angle yezi zinto zilapha ngaphezulu. So siyazi uba i-equilateral triangle. So ithetha ukuthi lena ku-60 degrees, ku-60 degrees ukanti naleya ku-60, leyo yimeasure ka-BCE. BCE. So yimeasure ka-BCE. So xa sino-60 degrees apha kwaye siyayazi uba si-square esi, lo ithetha ukuthi ku-90 degrees lena okanye kubani ke ngoye imeasure okanye ulinganiselo ka-ECD. So sesinaye u-60, so lona izaba ngu-30 degrees. Xa sesino-30 ke ngokwapha yonke into iba mthebelele kuba kaloku uzoqaphela uba sisheke nazi base angles ezimbini kwaye sesinaye u-30 phaa. If sibiza lena u-x nalena sibizele u-x, singakwazi ukuthi u-x umdibanise no-x uzaba ngu x plus x umdibanise no-30 degrees. Kunyanzelekile uba esinike 180 kuba kaloku 180 xa sidibanisa zonke angles ezingaphakathi kwi-triangle. So saba no-2x umdibanise no-30 osinika u-180 degrees. Singakwazi ke ngokususa u-30 kuwo mabini amacala wethu sifumane u-2x olingana no-150 ze sohlule zombini ngothu sifumane u-x ongu-75. So siyazile ke ngokuba u-x kubani ngu-75. Singakwazi ke ngoku ukuthi kubani i-angle ka-BED. Loyo ke izosinika imeasure ka-CED okanye ulinganiselo ka-CED. So ngu-CED umdibanise no-BEC. So ngu-60 umdibanise no-75 degrees. So sibe sifumana ngu-75 umdibanise no 60 degrees ibe ngu 135. Ubengolo hlobo kwazi luyifumana ngolo hlobo sibeke siyaphi.